It is difficult, I know. God waxolela ngoba uyasikhulula. You healing yourself when you forgive. Ngoba umuntu ongakuxolelanga uyayicontrola ibehavior yakho. Umoya kaThixo uzovusa abafile ubeme ngenyawo, uzomisa umkhosi wamazulu, enzele ibihlabathi livangelwe, ubuyelwe kuhlonelana uThixo. Bazawubaza umazi, bazobuyela encebeni kaThixo bephuputheka, bazawungena phaya emnyango benxilile, babambene, bawungena badliwe ngamandla, batshintshe. Singena kulo ira ngoku ningabacaluli xa bengena pha, nibeni bajonge uba banxibe ntoni. Izawulungiswa ngumnikazi wendaba. Mabeze balindiwe
emakhaya kwiindawo zonke nikuzo. Ndibulisa ke ndikwibandla leLasawa Harvest Ministries apha eMthatha, Wesley Street number 17. Siyanimema baphulaphuli, siyanimema babukeli. Kudala sikhonxekile, siminxekile. UThixo wethu ngusivulela, usinikele ithuba. Masize ke simbulele uThixo ngokusigcina kwimeko ebinje. Size sonke ngolwesihlanu womhla we-2nd ngokuhlwa from 6 to 8:30. And sinento eninzi yokumbulela uThixo nokuthandaza. Sizimise phambi koThixo ngomgqibelo imini yonke. Siphinde ukuba late ngomgqibelo 6 to 8:30 or 9. Zibe siyofika ngecawe. Yizani nonke ngobuninzi benu simdumise uThixo, sithandaze kuThixo, sibe ke ngemveni siyakhutshwa, sigcwale ilizwe ngumlilo namandla. God bless you.
Ovuza umkhosi kaJehova ekuseni ukuba anikafi nina, sisaya kumathambo afileyo alivayo izwi likaThixo. Kodwa nina nisahleli, kodwa nibhitye, niphelile emoyeni. Phakamani, ukhona owenibizile, and utshaba lwevangeli olunamandla lulindiswe nina eninqanyiweyo ngabathaba nanto. Banijule ngaphandle abacinga uba bangcwele kunani, but uThixo uhlangulo lwabo ulubeke apha kuni. Isigqibo sokuba uye enkampini, because pha enkampini imvuselelo iqalile. Noba ndithetha nabantu abatshalilanga abasathi egudlu baphumele kumoya, kodwa imvuselelo kaThixo iqalile. And izawukhula mzalwana ingathi ngawubulela kuThixo. The little that has begun, it is going to multiply. As days go by, it multiplies. Into encinci xa ekhona uThixo yonele, ibonele nabantwana bakho. If you can see the little in your home, uthi xa ujonga uthi ngumnwe kaThixo. Lena into encinci dwanguza ke ngokweyadini wakho, uthi ulungile Thixo, ngubani onjengawe? Ngoba as you do that, iyamultiplisha. Lawuthi litshona ibe igcwelisa ibhakabhaka. Haleluya. Now umntu onzakeleyo elijoni akashiywa kule ndawo enzakele. Uthi uba abethwe ayowa, baphuthuma abantu, athi omnye cover me, enzela uba ngexesha ndiyomwola ube udubula phaya, enzela uba angaqhityezelwa. Ibandla liyenzi loo nto, liyodlulwa lilizwe yile nto uThixo aza ngenyawo ebandleni. Uthi awuwa batsibe phezu kwakhe. Andiyazi uba ndizayifaka kanjani nakuwe, but sisiqalo se-church restoration esindisithethayo, ndisibhengezayo, kukuqala kokuvuselwa kwenkonzo all worldwide. Umoya kaThixo uzovusa abafile ubeme ngenyawo, uzomisa umkhosi wamazulu, enzele uba ihlabathi livangelwe, ubuyelwe kuhlonelana uThixo. Bazawubaza umazi, bazobuyela encebeni kaThixo bephuputheka, bazawungena phaya emnyango benxilile, babambene, bawungena badliwe ngamandla, batshintshe. singena kulo ira ngoku ningabacalula xa bengena pha nibeni bajonge uba banxibe ntoni izawulungiswa ngumnikazi wendaba mabeze balindiwe uyabakhumbula uthixo abantu bakhe bengabalibalanga uyababiza ezirhoqweni emihlaliswaneni ebugebengwini ufuna ushota ngabo bazawufika benezincence ubahagu bamkele banika isitulo ngoba ubabizile umnikazi wabo oyike washumayela wabeka abantu kwenzeka izimanga ephethele evangeli genuine wawa nizambona ethi gqipha emnyango ehamba kancinci nimthathe nibethe izandla
konen benkosi. Au shai sanda sa konche. Ay, hallelujah. Hallelujah. Ay, hallelujah.
Amen.
Hallelujah. Chalo kuzu amen bazalwane ka level 1 nje. Ay, hallelujah. No kaseko by 50 bazalwane says more than 50. Ay, hallelujah. Hallelujah. Au endaweni ihendaweni ba hansi sithi endaweni ihendaweni ba hansi endaweni ba hansi
endaweni endaweni ba
au endaweni ba Siti hena wene baase
Hena wene,
hena wene baase Au hena wene, hena wene
Hena wene, hena
wene baase Ayo niba, ayo niba, telugu sabante kose Siti I went away I was 7 o'clock I went away never today So Galipius I went away never today
Hallelujah. Kutekwa balapha
Oh Jesus
ebesithwele hallelujah
amen
Ithi incwadi ya Revelations ikherobi neserafi kuthwa ziyangena ziyaphuma nengelosi kuthwa zenjenje kuthwa zenjenje zithi ngubani njengawe kubani olunge njengawe kubani omhle njengawe kubani ofana nawe siyadumisa zithu yingwele uyingwele uyingwele uyingwele
oh Jesus oh yes oh yes
uyingwele Yehova Thixo wemikhosi sihlalweni nethu bazitsho kuthi akahlali kakuhle umane phakama ajonge ubathi ngayangaphi njohlangula ngoba abantu bayandidumisa haleluya sisezodumisa andikwazi ukugida mna ke ndiyintombi eye yahlala kakhulu ekapa ngelakhi yam ndahlala esimokolweni amna ndishaya phantsi shaya phansi andikwazi ugida ndiyarhalela ufunda ugida udumuza uzosihlabelela ichorus ye uyatsiba nanku umfana ubheka pha aphinde abuye aphinde abheke pha aphinde abuye ndiyarhalela ukwazi because mna uba kukho ivotsho sendikwazi uyenza uba kufika le sendikwazi mna ndikwazi izithrendayo andizazi ezikujiji ujiji ujiji uyibambe wow sipinde sijika sijongele andikwazi khasizame edumi kancinci
Respect.
Diabona babantu babhithekile asibamba phansi sibambe phezulu uba benxiba ibhulukwe ngekudala ndibane ndisenje nje ndiphindelele nisindile haleluya ndibulisa abantu esiqala ukuba nabo apha endlini kathixo ndizawucela bathinje isandla bathandekayo abantu abaqalayo ungena kule ndlu ndicela bathinje isandla abantu bonke abaqalayo haleluya lena indlu sikuyo lena kwa number 17 apha Wesley indlu yamandla ububuphume apho kulonda ubuphuma kuyusindeka ndiyaqinisekisa uba siyawuthatha umthwalo ukuba ubuphume uswele ndiqinisekile uyoneliswa kule ndlu haleluya le ndlu sikuyo yindlu yamandla igama lenkonzo yi-last hour harvest ministries haleluya mna ndinguthalitha igama lam ndingumakoti wakatata uwile intombi yaseqhumanco ecofa imva besigangeni lali amen xa ufuna ekhaya ufika uthi xa ungena nje phakwajo uthi ndicela ndingikhaphe ndindisemalawini manye kuphela uyayobekwa ekhaya uzondifumana haleluya ndiyintombi yalapho ndizalwa yintombi umama wam akendanga ndiyintombi yakwakhambi nje nomamam yintombi yakwakhambi haleluya singamantombi akwakhambi amen ndasikelelwa ngokuba ndibe ngumntu wefemeli ethandazayo because uba ndandingumntwana wenye indawo andiqinisekanga uba le foundation ndinayo ngendandinayo ndizama ukuthi andingomntwana wamisteyiki ndingumntwana wale ndawo uthixo wayifuna ndizalelwe kuyo ndikhuliselwe kuyo ndiphile kuyo so that namhlanje ndibe ngulo mntu ndinguye amen amen ndifuna abantwana bamantombi akuphazanywanga ndifuna abantwana bamantombi ayo mistake ibikade iyo but it's not uba wena wazalele ekhaya ayo mistake It was a plan of God. It was a plan of God because amandlo nawo ngawo bakhulisa abantwana ibe ngathi khona indoda. The ability that you have uyakukhulisa abantwana bakho uThixo wayifuna uzibone uba udingi imntu udinga uThixo newisdom yakhe ukhulisa abantwana. Hallelujah. Ndifuna ukuthi awungowa mistake andingowa mistake ndingumntu ndingumntwana kaThixo osindisiweyo futhi ndayamkela inkosi njengenkosi nomsindisi wobomi bam kwakushunyayela ilizwi elithi yiza uhamba phezu kwamanzi the reason yoba ndingayilibali andisilibelanga uba ndazalwa nge-6 kaSeptemba abantu bahamba bahamba endleleni balibale tata into yoba wayesindiswe xa kusithwani yayiyintoni le yayimenza amkela uYesu isankenteza kum yonke into eyathethwa lamini ngelakhi yam ndandishushu kodwa ndiyayazi uba kwakusithwani ubushushu ndithetha uba ndandingxilile I was so drunk ngemini ekwakushumayela ngayo ubhuntsiki ndiqonda bantu ba-understand babe neesuti ezibomvu ke eyona nto yayindidina umntu ongitata onxiba isuti ebomvu ndandidinekile kodwa lafika ilizwi lathi yiza uhamba phezu kwamanzi and yaba ngathi apha ententeni kuthethwa nam mna ndikhule kushunyayelwa intsindiso ndingakuxelela necharacter yefeki neyengeyofeki ndingumntwana oligundwana lasekukhonzeni akho nenye into endingayaziyo yasekukhonzeni kodwa lathi xa lifika ilizwi lamini lisithi yiza uhamba phezu kwamanzi lanomohluko lafika langena ungena kwalo tata laphila emntwini oshushayo because ummo wam ndixakekile andizuye kuxakeka ngenxa yale nto ndiyamkeleyo because umoya kathixo uyangena emntwini athi sendihlele esibokolweni ngomgqibelo ebusuku kuthi icawe yakho ingena ngo-8 uza kwenza njani ndicebise aba nabanabo ndithi yazi nina ukubani yasifuna insikelelo zikaThixo ngathi ngesile kuyo clean ecaweni sesithi siyotipha sibe sesiklinile ecaweni niyayiqonda ne iitshomi zam ke mna abafana nangondisindiswe nditshomene nabafana bavume bawudunsuze izitulo badunsuze yonke into sikline sithi sawugqiba bahambe bawutipha ndithi sendifikile emtipheni kungalaleki ndivuke ndiqobe emandiye ndiyojonga uba bakhonza kanjani aba bantu bangayimoshi into kathixo kutsho umntu oshushu ndisuke etywaleni futhi ndenza show uba ndiyayigada ndihamba nayo namhlanje that is why umntu oselayo ndiyazi uba amandla kathixo ngawo anomkhupha akanawukhutshwa ndim akanawukhutshwa into oyithethayo kodwa the power of God because ukhona umntu owambizayo akabizwanga nguwe umntu kathixo myekele kuthixo ndiyabulela ibandla endafikela kulo futhi ndibulela le nto ndafika sibayi 4 ebandleni endandikulo because babendidinga bendidinga ndishushu ndiyaziwa egciwa ngoba shushu ndiyaziwa ngogqibela esitratweni kodwa namhlanje ndaziwa ngento entsha ndinegama elitsha endaziwa ngalo uba I am a child of God ndiyaziwa nangaleyo ngoba ndifika ndithi yebethu nakusavuliwa pedropini ndiyangena kula ndawo ndandisela kuyo ndithi hayi bobani usasela awuzange uyiva into eyandihlangulayo izapha nawe izapha nawe izapha andifihlisi ngesalvation yam uba ndimile guwa ndenze i-open air because ndiyaziwa ndithi ndandilapha ndandihlali nani kodwa ngemini endamkela ngayo uyesu zatshintsha izinto zam ndilapha phakathi kwenu halleluya 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 namhlanje ndizothetha mhleli ngabantu ndizothetha ngezinto ndizothetha ngepast ndizothetha ngepast ipast inganguye noyesterday ungathi xa ndisithi past ucinga 1990 mamela ingoma kaSenzo Khumalo uthi ndisendleleni le ndlela yam iyahamba ibheke empumelelweni kodwa isimanga abaphambi kwam baginqa amatye uba ndingayofika abasemva kwam bandidontsele mva uba mandibuyele kubo amen ndizothi loo nto uyayazi uba abantu abaphumeleleyo abakufuna uze empumelelweni abalapha mva kwakho abafuna ubashiya ubheke empumelelweni kodwa namhlanje ndizothi yiba nguEzra yazi uEzra wayikhe wama phezu komlambo abantu aya kube eJerusalem osanibhalathi babengamfuni abantu abasuka kube exile ababafuni wathi hayi bazalwane ingxaki asizuyofika pho siyakhona masihlaleni apha masihlaleni apha uthi ngoba sinawuphindela kwalaa ncedo lwethula izolo asinawuphindela kulaa nto ibindenze ndangathi ndiyaphumelela izolo andinawuphindela kwaba bomi bam bayizolo masihlaleni apha besendithe pha thixo wam unako andinawukwazi ubonwa ndiphinda ndiyohlala esimokolweni andinawukwazi uphinda ndibonwa ndisilwa igciwa yonke andinawukwazi uphinda ndibonwe ndithethe enye into engeyiyo le masihlale napha kuthiwa bathandaza kuchapter 8 verse 20 kuthiwa bathandaza uthixo nasi isimanga kuthiwa wathandazeka namhlanje ndizothi le nto ungafuni uyithatha le decision ungayithathiyo yithathe because uthixo wakho unako iposti yakho livale icangula itshixe uthi andizobuyela noba isawuda ngathi ihle noba isawuda ngathi mnandi I am going to Jerusalem and the walls are still broken down and the gates are still burnt by fire I need to go there I am a builder. I need to go to Jerusalem. Noba izinto zintsalele mva, noba inzodwa intsalele mva, noba izinto ezathethwayo zikutsalele mva, vala lo kango, go to Jerusalem. Singabakhi apha. I am going to Jerusalem. The walls are still broken down and the gates are still burnt by fire. Andikwazi ubuyela kule ndawo bendikuyo exile kodwa phambili ndiyaya kodwa I still need to talk to God that bawo usibizele ntoni kulendlu ba uyayazi into oyifunayo ngam uyayazi mna ndingumntu ocaphukelayo ndithethoko kodwa namhlanje ndaye ndakhetha urelisa emveni koba ndirelisile I am so easy in my spirit sinitsi into ezithethweyo sinitsi into ezenziweyo bebekhona abandidontsele mva abaphambi kwam bebeginqa amatye kodwa namhlanje ndihamba ndiphepha amatye because awazi ungaphoswa kodwa ndimeqaleni ndithi I am going there ndipha amandla bawo ndipha amandla bawo ndikwazi ulivala ndipha amandla bawo let me focus ndizoninika namhlanje amandla ovala ndizoninika amandla otshika ndizoninika amandla odlula ndizoninika amandla ento endadlula kuyo na bebethetha ngawe bebesithini umtshato wakho ubuchitheka namhlanje ndizothi vala icango lokuchitha vula icango lokwakha vala icango lokudistroyelwa abantwana kusathana tshika namhlanje 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 tshika let go ekuseni thixo wethu ekuseni moya wenyaniso ekuseni ekuseni standard but you wait for the enemy ikhe ukuba yakugqiba thixo wethu namandla uligorhe empini
Oh, my God. Malibongo igama lenkosi. Ndicela ke isaculwa nje lengoma umuntu ophethe iBhayibhile yesiXhosa anikwe imike. Sitshile kwincwadi kaJohn uchapter 5 from verse 5 sihle nayo. Ndiyababulisa bonke abantu abakhona endlini indwendwe zonke ezikhona egameni lenkosi uKristu Yesu. Amen.
Sorry. Ke kaloku bekukho umntu uthile apho ube minyaka imashumi mathathu anesibhozo engumlwelwe. UYesu embona lo elele esazi ukuba usele nexesha elikhulu enjalo. Uthi kuye, uyakufuna na ukuba uphile? Waphendulwa umlwelwe wathi, Nkosi andinamntu wokuthi xa uthe agxojwa-gxojwa amanzi andiphose echibini. Uthi ke ndakubona ukuba mna ndiyaya ndiphongelwe ngomnye ukuhla. Athi uYesu kuye, vuka uthabathe ukhukho lwakho uhambe. Asuke kwa oko waphila umntu, waluthabatha ukhukho lwakhe wahamba.
Thank you. Thank you. Ndiyaboyikisela kabantu abangaligcini ixesha. Iinkonzo zethu azilibazisi, asitshonisi ilanga, asifudumezi mvubo apha. Andinguye nalo mshumayeli uthatha i-hour xa ishumayela. Njengoba abantu bengekafiki, bawufika ndilele kwamna ndingqengqile. Phuma apha ndiyemka, ndenze ezinye izinto. Malibongwe igama lenkosi. Apha kukho isimanga apha endirhayela uba ke sisijonge. Ibala abantu bayalazi kodwa khona into endifunaka siyiqwalasele siyidiscavarishe apha. Kucacile into yoba ibininzi into yoba abantu kubekho iinto ezibahluphayo nezihlukumezayo impilo yabo kwakude kudala. Le nto yoba sibe ngabantu abenziwe nguThixo omnye kodwa singaphili ibomi bufanayo indala ayintshanga. And bekuye kufuneke ngoku into yoba babe nendlela ababonelelwa ngayo abantu abahlunyezwa zizimo ezithile. Zaprovayidwa ke ezo ndlela. Enye yazo yile sifunda ngayo. Apha kuyaca ukuba kukhona ichibi, ithi iBhayibhile xa ilibalisa, bekumane kufika ingilosi esuka ezulwini, fikile izamazama isichibi, bebesebeyazi ke abantu balolali nezolali. Into yoba iyafika lizanyazanyiswe, so bonke abantu abayimilwelwe nabahlutshwa intoni bebesiwa phaa zii-family members bashiwe apha. Kusaziwa into yoba bayawuzibuyela ngoba umntu ongene kweli chibi akaphume njalo. Malibonge igama lenkosi. Ngoku ke ibiqhuba ke iprocess. Into onawo lo mfo sifunda ngaye kuyabonakala into yoba yena ayimncedisanga noko. Sele fike wabekwa apha khangabe nawo kwala ukuyongena echibini amandla ngoba ubengakwazi ukuhamba. Ngumntu owaye bed ridden Malibonga malenkosi. Kwa ngexesha afikiswayo ubefikise ehanjiswa ngesponge. Wabekwa phansi esponge nokanye kwelokhukho wahlala phansi. Andazi noma bebecinga ukuza uhubuluza ukuyofika edamini. I don't know. Kodwa kuyacaca ke ngento oba abantu abebelapha bebegada ingxaki zabo bengagadanga ngxaki yamntu. Betha uzanyazanyiswa bebewabona xa eyaluza tsiba umntu ngamendwa atsho kuqala. Le ibisoloko iphangelwa. Kucaba ke ngoku ihambile iminyaka ekhona apha echibini kodwa engancedakali. Ithi ke iBhayibhile emini ithile uYesu ehamba ihamba azihambayo ngoba ubejikeleza. Ube ilale zonke ubezijikeleza uYesu wafika nakule lali. Xa efika ithi le verse besiyifunda apha u-6 uthi wanothisa ufika. Uyababona abantu gwele imilwa lapha abantu bayagula. Kodwa yababona uba hayi babanayo iability yokuzingenela. Lo hayi kuyacaba uba kunzima. Umbuzo umbuzo. Uthi endoda uyakufuna ukuphila. Ndidla ngokuyicinga le nto ithi kutheni uyeso ukubuza lo mbuzo nje andiyishilo ndawo uba embona uyayazi kwa into abantu abeze apha bazofuna ukuphila. Kodwa uzokabuza umbuzo uba emfoka bawo uyakufuna ukuphila. Ithi impendulo yale ndoda yeyi andinamilenze yakuhamba undibona nje. Bekumele uba ufike ndingekho apha. Into okunayo akho nto indincedisayo apha ndiyaphangelwa. Baphila abantu bandishendela apha kule ndawo. Uthi uYesu masingabi sayithetha ke ngokule. Masingabi sayi-entertaina ke ngosendikhona. Malibo ngama lenkosi. Uthi yabona wena sadingi nokungena emanzini. Xa sele ndifikile thatha ukhukho obuze ngalo. Songa imatrasi yakho ngokwakho. Uphakame ubashiyapha. Malibonga igama lenkosi. Uzama ukucacisa into apho uYesu endifuna siyijonge ngoba le nto ikhe yenzeka. Bazalwana zininzi izinto ezenziweyo bezilindise uYesu ukuba dafiki. Zizikhona izinto bezizizithunzi zokuza kukaYesu sibanceda abantu kuphela endaweni ethile. Waqonda uYesu into yoba la mancedo awagqibeleli. Abanye banceda kuphela iveki aphinde umntu abuyelwe yinto yakhe waqonda uba makeze ngenyawo esuke ezulwini ngoba bakhona izinto ezimathiriyeli zinceda ziphele endaweni ethile kodwa uYesu unceda agqibelele unceda kuthula umoya waqonda uba makafike. Uthi xa efika uYesu uthi endoda ebelungile la manzi kodwa uyaqaphela uba ancede abathile abanye awabancedanga including yourself. Uthi inkosi ndiyayibona loo nto. Uthi ke ngoku tshintshi focus. So tshintshi focus ngoku ulingqina loba into ezimathiriyeli zithi sezikhona ugulela ukufa. Uthi sendifikile. Haleluya. Ubungenauthi ingonyana encinci ndiyabona umehlela abantu ayalaqaza. Ingonyana nje encinci zihlalisa aba bantu. Ndifuna ukushumayela, ndifuna ukushumayela, ndifuna ukushumayela.
Ubukho sibakho abupheli. Ubukho sibakho Jesu abu.
Jehovah, si bakho,
Hallelujah. Bangwele. Nankumba. Itinto yam zikhona izinto ebezisetyenziswa kulindwe ngazo Yesu. Ekuthe awufika akwabi khomfuneko yakubuye kubuyelwe kuzo. Ngoba ufika wakukwenela and iprovekile lento yoba yey zinceda siphele sithubene kodwa yena xa sele efikile olwakho uncedo lusulungekile lupermanent alikho temporal. Mamela ufika ngenjikala ngethile ngexesha lika 3 emveni kwemini ngomgqibelo ukuba kuyahlanganwa etempileni yokukhonza yamayuda. At that time kuqheli ukuyiwa but ngale mini kufika uPetros ehamba noJohn kufika amadoda adibe noKristu Yesu afika emphethe xa efika ini Bible egeyithini okanye kwelisango lihle kunene lihonjiselwe ukwamkela abantu abazonqula uThixo ikhona ingxaki lihle isango bakhona abantu sikhona into ezimaterial kodwa nanku umntu ulele akekhona ngaphakathi ubekwa ngaphandle ngoba ubekelwe izinto ezimaterial ezimnceda zimshiye esithubeni afika amadoda enento engashiyi umntu esithubeni alibonge igama lenkosi athi xa emjonga naye wawajonga ulinde into ayaziyo uba xa kufika abantu ababadluli bengandiphosela ufuna into ebonakalayo uqhela into ebonakalayo elo xesha le nto ibonakalayo imshiya efuna ukuphinde ezapha nakwicawa zayo azofuna into ebonakalayo alibonge igama lenkosi athi la madoda umjonga athi jonga apha ezi zinto akudala uzinikwa asinazo yonke le nto umane uyikhongozelwa apha asinayo but ikhona into esinayo alibonge igama lenkosi ukuthi uPetros andiqinisekanga into yoba umane uzinikwa apha but ndiyabona uba kukhona nemali ethile uthi andinazo zonke ezo zinto zakunika into endinayo haleluya emini ndimakule ndawo emini ndimakule ndawo ndizobhengeza ndizokwazisa le nto ininzi uyinikiweyo le nto ininzi yenziwayo kuwe usanazikhalazo nangoku umntana wakho wayinikwa into ethile kodwa usakuxakile ndithi mna loo nto andinayo kodwa into endinayo ngegama likakristu yesu wasenazaretha vuka kuloo nto uhambe ngoba siphethe amandla asusa umntu esihlalweni sokufa amhambisa indlela yobomi malibonke igama lenkosi uthi uyesu kule ndoda ingumlwelwe uthi imandoda belilungile lichibi lasebhethesayide ngeli xesha bendingekabikho belilungile ichibi akho nto ibirongo kule intona nje eli xesha bendingekabikho sinawuthetha ngechibi sendikhona sinawuthetha ngamanzi sele ndikhona imani madoda imani asinawukwazi kanti bendizele ntona uba sizawubuya ngoku sithi ngawapha amandla ozowazukisa uzawuthina ebantwini wathi jonga abandoda nikuqhelile ukukhola into ezibonakalayo senithetha ngamakhoba ke nto eziphathwayo ningamakhoba ke material things uthi mna ndiza nento angabonakaliyo ndiza nento ethethwayo ndiza namandla aphuma emlonyeni kuthi gqibe emveni koko phakama ndoda yaqwantshwa kwindoda yasongela itrasi yayo yayazi indlela ebize ngayo nikhona xa sele khona xa sele fikile Baga basonga la bandu ndwas material. Ngoba kwabuya kufuna kuba kwi testament endala ube nankukho okanye ube nabhokhwe okanye ube nankomo ulungise umcimbi ngento ebonakalayo. Yithani amen. Amahlwempu ayesokola ngoba wona angenanto angafuyanga ayefela ezonweni zawo. Uthi uYesu le nto yabantu abasisityebi nabangenanto, le nto abantu abafundileyo ibalungele, abantu abangafundanga ibalungele le nto, abahlala ematyotyombeni yeyabo le nto, abahlala kwii-mansions le nto yeyabo. Masiye kuthetha imaterial, masithethe igama eliphuma emazulwini elinamandla. Icawa isekhona, because when the name of Christ has come, it changes the game, it changes the usuality, it changes the mango into a calm. This dress na mancha, this dress na bonagali. Go be tip by pile, as done is bonayo, puma wizinto. Indaba namawa namahlathi nemilambo enziwe nguYehova uningekamboni nanamhlanje lathetha ilizwi lalo ungekabonwa nangoku lathi makube khona lasibiza ngamagama sabakhona. Ithi iBhayibhile wasibiza ngamagama uThixo izinto zingekho ngokungathi zikhona zatsho zabakhona. Iyadala le nto sithetha ngayo, iveza into apho bekungekho nto. Sawuthina ukubambela ezintweni ezibonwayo ibe yingqikithi neyonabangela ile nto ingabonakaliyo. Zona sisa igama lenkosi uKristu Yesu lisenamandla nakule mihla njengoba lalinjalo ekuqalekeni lawuba njalo nasekugqibeleni. Lingamandla ngoba umnikazi walo uthi usisiqalo sobomi bento yonke. Apha ekuqhubekeni ukhona ayoba ngumphethi nomgqibelalisi wayo yonke le nto ibiqhubeka ebomini. Ngualfa ngu-omega, uzawuyaphi nakanene ukufika kwapha emhlabeni uzalwa nguyo onike ilayisensi obuphile. Ufana xa sekufuneka uhambile akanegotiate namntu, uthatha umoya wakho noba uyatyazalaze noba abazali bathini noba amaqabana athini noba agqirha ba sekume abefundisi akayinegotiate into yomoya wakhe ngoba nguyo owaye unikile, iphinde ibe nguye owuthatha. Gama lenkosi malibongwe. Sawuthini kango uzama ukuxhomeka kwizinto eziphelelwayo siyeke into engaphelelwayo. Bendiza kwazisa xa ndizayiyeka le nto ndiniyeke i-ira esingena kuyo injalo nje ndiza kothuka. I'm telling you because indawo moya ingcwelisi asharisha kwindawo apha ekuzawuphela i-arguments, kuzophela amabuko ofahla kakwanto ngoba ivili umthetho walo lenzelwe ukujikeleza. Ivili alime endaweni, we have the wheel of life. Ndicela ukwazisa ndikuyeke uyibambe ubeyayibambe uyeke futhi xa qhela ukuziyeka nezinye izinto awuzuqala ngale yam. Hayi ndithanga nqa ixesha lokuba iSouth Africa igutyungelwe ngamandla obuxoki kubizwa igama likaKristu Yesu liye laba khona layekwa ngabomu ngoba izinto zinamaxesha azo and bekuhluzwa nangelo xesha beyiyekiwe le ira. But ndizochaza yonke into inexesha layo. Alibonge igama lenkosi. Sibe sozama ukuresista sicinga uba sishumayela into ephileyo basishiya baphuma abantu baye ntweni engaphilanga sithi sithethe into eyiyo bayazi ntweni esibonaka basishiya kwaemthemabandleni bawugwala ezintweni ezithetha ngeento ezibonakalayo kuba sasicelelwe sizibhala Khange sothuke noko. Siya sahlala salinda. Ubixesha lenza into yalo ligqithe. Ngokundime kule ndawo. Ndiyakuxelela mntakwethu. Ndiyaxolisa futhi ukuyenza le announcement. Umpoposho ophuma emazulu lwa noyiqeda lento mandivakalise. Ixesha lamandla ifake. Ixesha le miracles ezingaphumi kuThixo. Ixesha lezi profeto abathi abantu uThixo abesithi kuyena mayandithethanga nto kubo bayanixoka uthi lidlule kungena ixesha lokuba utsho uYehova ngezibhalo. Amandla obumnyama mamela. Xa kumnyama kusebusuku siyalala sinyanzelekile. Phando walo nawo kube umnyama wexesha abaphangeleyo. Umnyama umnyama yinto awunalo xa usayo abayikalisisilala kukwisayisi kukhona into kuthiwa ngumsobomvu. Bakhona abantu abayaziyo loo nto umsonjane. Sanuba ngcwele kakhulu bethu nani uba niyayazi le nto ngqinelanani nam nithe aningomaXhosa. Kuthiwa kubheja umsonjane obomvu. Sesiyazi ke ngoyinto yoba elandelayo into kuzophuma ntoni ilanga. Siba redi nethi siwubona umsobomvu siba redi bilanga liyeza and nethi kucaca uba umsilo ngokubomvu ubumnyama buyarherhela. Bubaleka ukukhanya sisina sithethelana ubusuku nemina zinqamani ayikwazi ukwenzeka loo nto. Yithani amen. Ngoku ndizochaza le nto ithi siyaphuma ebusuku ngoku bokulahlekiswa into enintsi singene ekukhanyeni ngoba uYesu lilanga lokulunga. Niyabala lilanga ngoku ubumnyama kunyanzelekile uba uyotshona apho ndingaziyo kubalele and xa kubalela kubonakala yonke into. Ilanga lenza uyibone le nto ibekulahlekile batshini na ububulahle kwayigusha xa uyifuna emnyameni ungangayiboni. Linda kuse kusasa uphinde uyikhangela uzoyibona. Ya ke ba ndithetha into entsokothileyo zimisele mamela ndikuntluvisa kancinci ndikuyeke. Apha kude kwafonyishwa ikhomishini ngurhulumente waseSouth Africa exhalabiswa kukubona ukulahlekiswa kwabantu enkonzweni. Andimazi ke ngubuyintoni kuloo nto ngoba sikhona thina abantu benkonzo khange sifomishe ekhomishini ngoba ngokweziprofeti nangokwezibhalo besiyazi loo nto siyazi noba izawuphela futhi ethubeni. Now uyifomishile ikhomishini it hasn't worked. Ayikhange yenze kwanto khange iqale nokuqala ukusebenza basenje abaphaya but ngokwamandla kaThixo ngoba kufike wona. Uba ngaba uzijonge i-social platforms umamele bonke abaprofeti bobuxoki baxelela ihlabathi lonke ngokweSouth Africa ukuba ayiyonyani layenziwa ngubani ayiyonyani layenziwa ngubani and bonani uyalahleza ngihlobo basicela impawu ezichazayo uba noba belibizi kutsha bona bacela thi sithule. Bayathukana bayabasana ezikhothe as I'm talking to you. Kuvele ngoba kufike ilanga liphuma emazulwini kuvele secrets zobumnyama ziyabheduka ayaphelelwa amandla obumnyama kwakufika ukukhanya. Ngoba ithuba elingokuleloba imvuselelo enkulu iyaqalisa. Eyona nto uThixo beyithetha izawubonwa ngamehlo enyama. Abantu bazawuva amandla bazobuyela kule nto ibidudeliswa ingathi ayiyo kanti iyo indaba yegama likaKristu Yesu waseNazaretha. Maluba ngigama enkosi sibuyela kwinto yoba ngoku liyabizwa igama umntu aphakame liyabizwa igama ufowunelwe kule ndawo ubufuna umsebenzi kuyo liyabizwa igama likaYesu ubizelwe ithenda liyabizwa ukungaxutywa nganto. indlu yamandla ufikile akho mistake ke kulonto alibonkomba lenkosi ndiza kubeka izandla xa kufuneka but ayifuni nesandla le nto ndiyithetha ukungena apha kule ndawo kwanele ngoba lo simtshoyo uyotshuphayile yonke le ndawo xa uphuma ikukhaphazela into ebilapha ihamba nayo yolungisa iingxaki zakho kwakho alibonkomba lenkosi iinto ezibonakala zinengxaki entoba zifuna imali iinto ezibonakala zifuna imali and asinamali sonke i-unemployment esouth africa ikhule kakhulu xa ngoku sewucaba ngu-52% nokuyibaxekile loo nto now abo bantu bangaka bangenamali xa kufuneka bephilisiwe sibe nezioyile zithengiswa ibe nonke nala manzi ayathengiswa ubazawuthini bazawufela kuloo nto nakanene senditshile and buza umbuzo oba xa benge abanayo bazayithatha seyibolekile umntu ufuna beyayiphinda uzayiphindisa ngantoni but igama likayesu awukhuphi nesenti but likulungisela ingxaki yakho cela simeni ngenyanga ndimisa amandla egama likayesu uthi xa efika kule ndoda 38 years yonke umntu esifa emzimbeni zintlungu zongakwazi ukuhamba engancedakali esiwe entweni ethenjiweyo but usheka yena njalo zingaphi izinto batshilwa abantu basivele endani ethelo kwaba rayithi wawufika wena wabuya unjalo zibancedile abanye nyhani kodwa wena uthe wawufika kwaca beyatshintsha igame ungumntu otheni inoba uyazibuza nawe zawuxelela ke namhlanje intoyoba hayi ubulindwa uyesu ubulindiswa uyesu wena udinga uyesu awuzidinga ezinto ayizo zakho bonela abazibancedileyo and ngoku uyesu ufikile uyakubuza uba uyakufuna na wena ukuphila pendulo ke ngoma iphume kuwe yoba uyakufuna and iphume nakuwe nalithi hayi into khawuhlukane nama ndifuna ndifuna wena xa ungamamkelwe ungaluthatha uncedo lwakhe automatically uyamxelela uba yeyi ndonele ile nto endiyo ungandifunnantsika nikhona ndifuna ukuthandaza ngoku umbuzo omileyo uyakufuna na ukulungiselwa izinto zakho uyakufuna na ukusonjululelwa izidakadaka zobomi bakho utsho umbuzo namhlanje ufika noyesu uyesu uhamba ngowile mhlobo wam ungaphazamiseka ndinxibeyo nangondihamba kule ndawo alibonge igama lenkosi question now that you need to answer and I'm gonna pray sigqithele kwinantsi kelandelayo uyakufuna na ukulungiselwa imicimbi yakho yonakele phahlaphahla kunzima yonakele sowunemali ngoba kukho into ezingathengwa ngamali xelele kukho abantu abaxakwa imicimbi imali ininzi ayincedisi seyikhona kukho into ezifuna nje igama likakristu yesu uqwaba uyakufuna na ukuphila ndicela mhlobo wam andikuembarasi kodwa ndirhala ukuthandaza nawe ndime kule ndawo uba kuloo ndawo kuyo unento ethi hayi mna ndiye ndiyakufuna uba ubungaziuthinje isandla sakho akho sitepu uzawusilandela emveni kokho hayi andizuthi iza ngapha okanye ithi ibhalisa bhaliswa no but I want to pray with you and I want to pray for you uba ngaba ukhona thixwanisikela apho phezulu thixwanisikela apho on the floor God bless you sifuna nje uyesu kwabe yedwa tshintsha izinto ezimpilweni zethu cela sivale namehlo ungasiphakamisa nawe isandla sakho ndiyathandaza ngoku moya ingcwele abadlali xa besenza le nto ngoba nam andidlali xa ndibaxela le nyaniso zingqinele uqhela ukwenza ubusoloko usenza gqithisela ukuze bakukholwe ukuba lodwa igama lakho lanele ngoba ngumntu manufactured us asidinga enye into sidinga wena basikelele inkosi ngokuphila basikelele ngokuxazulula iinkinga zabo ngegama lenkosi uKristu Yesu sithi amen sonke singahlalani phansi.